Namhlanje mlandeli waleli khasi lezinkundla zokuxhumana, ake sibhekisise indaba yomlando wabakwaMakhanya. Umlando wakwaMakhanya unemvelaphi ende esuka kabakwaKhuzwayo. Ngesikhathi abantu bakwaQwabe bephuma emthandeni ongoye beyokwakha laphaya phesheya komfula inonothi badlondlobala baba yisizwe esikhulu kakhulu. Kwakuye kuthi uma kunemicimbi emikhulu kwaQwabe, abakwaKhuzwayo beyohlanganyela ndawonye nabo. Ngelinye ilanga kunomcimbi komkhulu emthandeni, bahlela ukuya khona kanye nabafowabo ababakhe ngaphesheya komfula ukuthi bazovuka bahambe. Kuzosa kuhanjwe ngakusasa, kwavele kwana imvula enkulu eyadala ukuthi umfula ugcwale. Ekuseni labo ababengaphesheya komfula bebona abafowabo bengaqhamuki, basuka bayobheka ukuthi babanjwe yini. Bababona abafowabo bemile ngaphesheya komfula bexakwe ukugcwala komfula. Babemile, sebeze bakha umkhanya, bekhungathekile bengazi ukuthi bazowela kanjani. Laba ababenganeno babamemeza bengaphesheya komfula bathi salani kanjalo nomkhanya wenu lowo. Umholi wabo wasuka lapho wabe esebizwa ngomakhanya. Laba bantu bakwaMakhanya bahlaselwa isilo uDingane babaleka bagcwala izwe lonke behlukana kabili. Abanye babo babaleka bayowela umfula uThukela, kwathi abanye basala eMpaphala ngasentumeni bakhelene nabantu bakwaMthimkhulu. Abasala eMpaphala bazibiza ngokuthi bangabasemambedwini, kwathi abawela uThukela bona babizwa ngokuthi ngabakwaNqetho. Kodwa laba bakwaNqetho babaleka baze bayofika kwelasemampondweni lapho uNqetho afela khona. AbakwaNqetho balandwa nguPhindela wakwaNduli wayobakhisa emanzi mtoti ngoba uPhindela lona wabe eganwe nguMagumede. Kwathi lapho uPhindela esegula wakhomba umlamu wakhe, okwabe kungumakhutha, ukuba ambambele izingane zakhe ngoba enethemba lokuthi ngeke azibangise uma sezikhulile. Ekukhothameni kukamakhutha owayebambele uDiki wakwaNduli, kwabekwa indodana yakhe esihlalweni okwabe kungumtambo. Wathi uyasifuna uDiki isihlalo sakhe kubantu bakwaMakhanya, bamtshela ukuthi uPhindela wabapha sona base bebuthola kanjalo ubukhosi abakwaMakhanya. Namanje yibona abantu bakwaMakhanya ababusa leya ndawo yasemanzi mtoti nasembumbulu nobukhosi bakhona. Emaqhaweni akhona emambedwini, singabala uBhungane kaGendeyana owayibamba ngesikhathi isilo saseMgungundlovu uDingane ebulala amabhunu eMgungundlovu. Babethi uma bemhasha bathi, umkhangu owakhangula uPhithi nendodana yakhe. Ake sithi khumu ngomlando wabakwaMakhanya, sizobuye siqhubeke maduze nje. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uphinde ubuye nangokuzayo uzobheka amavidiyo amasha.